Aleluia, fai ai whakamalo o ela. I hono afio a ngā tapu. Fai hono whakamalo i he ata. Ko hono hā a ngā tapu. Fai hono whakamalo. Kau hi ko ene fai kaukaua. Fai hono whakamalo o tau. He mai lahi o ene fotuna. The Lord is good to his people. Shout praises to the Lord. Praise God in his temple. Praise him in heaven, his mighty fortress. Praise our God. His deeds are wonderful, too marvelous to describe. Ko ene aho ko fotu e siho wakitau haka hakai me mo whakawhiawhia. This is the day the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Ke tau loa tu haere mai, laumari e maa oni oni. Loto lotoi pe mo ke awhio i he mau katoa ngā. Haere mai moho kloria. Haere mai pe moho sikai ngā. Tuku mai ke maungo i ai ofa whakaotua. Tuku mai ke maungo i ho fiefia. O mau fai pe moe loto moe laumari apasia. I hua fai tamai pe moe alo moe laumari maa oni oni. Amen.
Ko wholawholahi me ka mata ake tau katoa ki he ahumi. Ko hele kua ki whangea wa noa hiwi. Si kolo e ko kena i loto ka areri. Na e pua ha i hena a iwi o eiki. Na i kai ko whawhanga peha whai tō ma haki. Ka koe katoanga, koe whai pē o hamari. Lelei ai mali, ko kehe ai mo ui, ko waini pe ai vai. Ke whakaae me ilani, ke mau ai fie fia, ke waite ai vai. ya koeni. O hangi koe mani I ke na ke kareli. Ke ha iho na api, ai ngawe, ai otua. Ko se o osani, ko waine, fisi mua.
Fraia e mafi pe voi poto e a Fiona. Io ho folo folo be be a topo. Ai la a be mo na fe tu. Pe na hi fe ma menite. Go ke topo ke na o fra. Ke fra te uma ai va va. Mo fra ha I ho na na o ia. Go ke fra na na o I ho ma ma ni a ki ho no ma hi la o mo ui. Te tawhi hono ngahi wai o whakafono ai o sini, te mo hono ngahi mea mo ui. Tōro ai aga ohe whonga e whonua. Te ai pununga e manupuna e aga he maski, te mo e poto ai a Fiona. Whaka whetā I ho mau whakakoloa. Te nai tōka be e whinanga o ofa ai a Fiona. Ke ngauhi ho mau whahinga, o whakatatau ki ho lunganga. Te whaha I ho o fie fia, te moho o ho I fua. Ke whaha ho I misi ma oni oni, I he mau mo ui. Te ake toki ho e a Fiona e ma na wau e mo ui. Te toki hoko ai e tangata pe mo e fifine, ko e kakano mo ui. Ko e ni e ke katoa ngā topu tapu o e whakahoko e whakawani. Ai e mehe kamata anga nā ke tōtu o ni pia ke whakatā pui. Ke hoko ai whewhine e pia moe tangata. I he misteri ko e kakano pe taha. Ke mamatu o ngā, ke e lalama I he ofa. Ka koe ofa whakautua. A whiri tauraro e a Fiona ke hae mai. O loto lo tohe mo ke eiki he mau kātonga. Ririhi mai aho keresi o whakakloa aki. Aho princesi. Ririhi mai eiki aho o alofa. Whakakloa aki mo ke tāpu aki. Princess Pure. Sao te mawhere o piloreru tui. Princesi siuri tāpu kalaniwau for the field. Moe tau princesi moe whare alo hono kotoa. Whaka koloa mai moe tāpu aki loa tuita. Moe tau hoki ki nō pere ane a fio. Moe nau mea I hen. Palones tupu tupu. Pae a kau mā e noa ngatai a lupe. Te moe hou eiki o e whonua. Moe mau hapai atu he mau ratu. Sirong mātua. Moe tau I whānau e rei o nau tōwanga he ngahi tāwahi. Koe ni aho nei whai mai kai e lotu ka me amanaki. A whi tauranga a Fiona whakakoloa mai. Si e ikino pere ane a Fio Lord Kaya. Kau mā reiti si atu ki moana kaya. Tā puaki mai si whae ui tōni. Ki a lātū maka. Kau mā ai family o kuloa.
Yeah.
O fai na na tofa. O vi koi hui e a fiona man oni. Mai ta mai ke family.
Yeah.
Mai nei ki si Ivana tu tanga hunu hunu ka lai ni mai.
Yeah.
O te rita Christopher maka.
Paro.
O mana ki ke whahoko e na fuakawa he ao e a fiona pa noita kai. Mau o hake mau lo tu ke tuku mai a ho keresi. Ai keresi ko ke fina mau ke whakatapu i aki. Ai o au tomu tapu e mari. E whonu ki a i siena mo oi o owana ngata pehe a ho ko eni. Kai whai atu ai pehe ke tai ngata o ena mo ui. O ene i ke sia si iba moi kai ngā honu kotoa. Moi ngā i kau ngā mea kotoa pe. Whai mai noha mau tapu aki. Ani a fie fie a whakalangi, he mai o whae a Fiona. Whakakakato mai eiki e maulotu. Te ririu si e maungahi tono nou he a hukoeni. He koko ko koto waine fisfis moa. Ko mau uni kotoa e mau whakafetai. He mai maungahi tautapa o hapai atu ki he a Fiona. I e huafa o etamai, he mai alo. Ya Allah Maria Maoni Oni. Amen.
Taha walu ki ua wha. A ia, o te he hono hiki. Te folofola as Jehovah Elohim. O ke kaelele ki e tangata ke tokotaha. Ka ungahu maana hatokoni ke aomoia. Te ngahu e Jehovah Elohim e hekerekere ai whanga manu koto te oi whonua. Te moe makupuna ke kehe oi langi. Ane omi ke tangata ke wakai te koe hāhingoa tene ai ki ai. Pe ilonga hāhingoa ne ai e tangata ke he mea mo ui taktaha ko hono hingoa le wai. Pe whakahingoa e tangata ai ngāhi whāhinga manu la lata. Mai manu puna oi langi. Mai ngāhi whāhinga manu kai wau. Ka ki he tangata ngai i kai tene iyo hatokoni ke āmoia. Pe whakato e Jehovah Elohim ki he tangata ha mohe mau, one mohe. Pe nāne unuhi hono ui waka waka e taha. One whetongi ka kanu te mā o kōpō. Pe koe hui waka waka nāne to'o me he tangata nā e whau akia e Jehovah Elohim ha whewhine. One omi ia ki tangata. Te pehe e tangata, koe whai koe ni, ko hui mi hoto hui. Moe kakano, mi hoto kakano. E whakahingoa ani, koe te whine. Koe uhi, na e to'o ia mi he tangata. Ko ia, e tukuange e tangata, e ne tamai, o ne whae, ka piti tai ki ana waifi. Pe tene, tēnā hoko, koe kakano pe paha.
Kono ua e lesoni ki e wā mahu'inga o te pōmpōngu. Tō'o mai a me he uraki korinto. Wahe taha tōru. Vespa ke ōpun māwa. O pehe mai ai whawhola kori. Ko ōwha o kuanga moko moko. Moana lele. Ko ofa o ki kai tene mehe. O ki kai tene whaipe ke o mōmua. O ki kai tene whai whakafofola. O ki kai tene whai tae tāu. O ki kai tene kumi ene lelei a ana. O ki kai tene whakaita. O ki kai tene lau ai tōvi. O ki kai tene whiawhia i e tae toto nu, ka kune kanga whiawhia o i mo onu. O kune ukuma i e mea kotoa pē, o kune tui i e mea kotoa pē. O kune amana i e mea kotoa pē, o kune kata i e mea kotoa pē. Ko ofa i kai ke ka amai i e tai. Ka neongo koe maranga palo pisai. Ka e hoko ta e aonga. Neongo koe whai ake e ngahirea. Ka e whai whai o tupuia. Neongo koe ilo lolo tō. Ka e hoko o ta e aonga. He oku whakakonga e tau ilo. Pea whakakonga e tau palo pisai. Ka oku hoko mai ai hau haua. E toki ta e aonga e. Ai whakakona. Lolotonga nā aku tamasi. Nā aku lea whakatamasi. Nā aku veinga whakatamasi. Nā aku whakakaukau whakatamasi. Ka tālunga iku hoko koe tangata. Kua tuku ai tō onga whakatamasi. Te koe tau sio i hetai mini. Koe maari ha misteri i ha sio ata. Ka koe taimi ko e. Koe tau si o, koe te mātāke. Koe taimi ni o kua ilo whakakonga pē. Ka e he taimi koe, ne ilo whakaaupuri. O hange hoki, ne ilo whakaaupuri au. Amen.
Papu. ga mea fio a e lau maria o e kotu aho i na tau loto o tonga. O kakapu ki he taine Princess Ure, salote mafe o kiloreu tui. O kakapu ki a Princess Ure, kakapu ka ni wau for the fairy, e moe whare aloha no katoa. E loa tui tabe a moe hau ingo pere nea fio ngau mea heni. Tāpu ki a Paronesi tuku tōku waia. Mō ere noa ngata i a lupe tuku o niwa. E mwe hoi ki oi whanua. O tāpu ki he oho mātoa ai o ta mai ki Māri he aho koeni. Iwana tū tama a kuru honu kalawaine waia. Ki a lot waia pe ki a reiki si atu moana waia. Tāpū ki he whae a te witanga. Christopher Maka, si witou toke tā ria rātou Maka. Kea pēwhoki ki a Sadek Maka kone tuku he taula. He tūnga o e tamai, te witanga kone mamau atu. Aripate tui fua no maku ahu Maka. Tāpū ki he whae o e kaumatā kureta mo e hātau whanua. Tāpū ki he whaifkau, ka mō Harwood, ki he kāinga pa mai ngāhi maheni ko tōa pē. Wa tūrō wa tuai ka atāmo a kia te au, ki he whakahoko ha ki i whekau, no mnō pē ki whakamaunga ki ai a kātoa ma tōm tāpū, o e fuakawa o e mari. A iwana tūtama kuruhunu karolaine, vaia Temo Christopher, te vita Christopher Maka. Iki ka wainga ko whiri ke whamau ki ai e ahua ni te vita kau ma Iwana. Ko e kafa o e mo'ui ma'uma'u luta ko e ofa. Ko e kafa o e mo'ui ma'uma'u luta ko e ofa. The girdle or the waist belt that binds life together is love. Nei mō tau whakakaukau mō whiwhiri ai ai Karistiane ki he mahu inga pe mwe whounga kua whotu e o tuā ke hoko ai tangata pe mwe whiwhine ki he lākanga mō oi ko e tuunga o e Māri pe he kai te tau lava o tala noa o mā wahe wahe pe mwe tau tala noa ki he o tuā ai o tuā nane whai ho tau whakatupu hangea goi au uhā i he tohi CNSC, nā ne whatupu a universi, pe whatupu pe mō tau whahinga. Pe mea Māri he tāna noa e whakatupu, ki mua pea whai hono whakatupu e māmani o tau iai, pea tumutumu ai hono ngāuhi o tau whahinga. Nā e to mua ngāuhi a universi, pea ku lauki ai a tau CNSC, ki he whaahinga iwi o nau whakarea whakapiritania whakapalang the force of chaos. Nā e mōmua mai ai iwi moe mālohi pia moe mawhai te ngāke ki rea tōnga ko eni ko e whaahinga iwi o tupu me he whepakipaki pia toki hoko mai a hono ngāuhi o māmani pia whotuu kei e hewa tuā ai whahinga mawhai pe mo iwi e taha o kuna ui koe constant or force of constant. Kia ku whenau e aki ai mo iwi koe ni e ua ke na whetokone aki. Ko pau hei kai ke iai ha iwi whipakipaki he la a, he kai ki tau maku e maa whana raha koe. Kia ku hui koe whipakipaki hono ahi atomi, kia ku tukuange nei e mawhai pe mo iwi ke mo uia e mamani. Koe misteri koe whakatupu ai o tuā. Katoa e ngahi lao mo ngahi whotu o tuu kono ngāke uwesi o hunau whetau laki kotoa pē ki mo uia ki mamani si si i toku tau ia i ki lava e mamani o experience by constant ka tau lava ki tau mo ui. Ko taimi o ku pāi ai formuāhia hone koe na nau kumata ngai tāko i pahiri atu ka lawe i tāko huma koe force of chaos ia me laro mune puhi ngahi yafi vela ki oluma. Te toki ngā me marewa e force of constant ya kalami de o ne whakamomo nōko e mea kotoa be ko hikai rāpa ha mea o mōi i e fūngā i whanua ko whukatū. Ya ko tupuma i re nā whenau e aki pe e o giei e ne hā pia me he tala noa o e toki sēnesi. Pia hiri kono whakatūko e univesi. Pia au giei me moe ngahi lao o ne univesi o ne puke puke e mōi ko i mama ni. Tara e forfora, pia whakatūpu mai e akau, tūpu mai e mewe ngahi wai, pia i he osi mono mampi e he otua, ko māu ai māmani u kau iai, pia ni mampi ko tau whaahina. I kai lau ko tau whaahina ke mo ui ki he la ā. Nea mo kawa mai e takia o korea ke la ui. O kune whakaato e ia ke ne tonua, a uia ki he la'a. Ka kune tāla eia ki te ma'u e he la'a, ka tauhara ki tato. Kune tāla koe kau sae nisi, ki kai ki lau e tāma tā eia, a e o kuhanga e o tua whakatupu ke constant e ātakai o kui ai, o mo'ui ke whetupu o whepakipaki o no mahiri. Ke o hinga e o whakatupu au hai a hiri o e ato mi, ke o whahinga iri mālo hia, o i pēlis tu e whepakupaki unei whakaauwha a nahi mea te ātakai. Tō moero a e tala no māi o e whakatupu, te hirigo no ngauhi a mea katoa koe, te whakaosi aki e o tua, e ne ngauhi a e tangata o tau whaiwa. Ta pere wa he tala noa a sēnesi, te hiri ne ngauhi a tangata te a mihi e fu e kere kere, te tala noa e o ngāki, pia hō e he otua ai mānawa mōi. Pia toki hoko ai ai tangata ko e ka kāna mōi. Te whuirea hoi ni ko e hō, te uririu whabārangi ko e breath, ui e tau pepe lua ko e roa, ko e force ko hau ni ai, ko e iwi ko ia, na te hama o whakamaku maku luta, ai atamai, o masino, na moe ngahi o mo ama, kotoa be o e tangata. The human being was still in an incomplete state when God created the first human from the dust of the earth until he breathed God's breath. And the Bible says, and the breath of God entered through the nostrils of the human being. And finally, in that point of time, the human being became alive. Have you ever thought of your special projects of God, just as like any other human? O e dua ia na ni ngāhi ki moua. O tā roto ki ai a tangata whausā me he te au tolu ki wā. I he ne nofo whakalau lau roto ki he lahi o tua. When the psalmist in 1 Psalm 139 reflected on the majesty of God's creation, he said, where can I escape from your spirit? Te uhoa me fe mi ho lau māri. If I have the wings and to carry myself into the vast space. Wow, you are there, a kuke iai. And about the uhifo ki lalo fonua to the depth of the earth, your spirit is there. And about the ukore ki whakapo uri o kumatolu tu unge ne ufi ufi au, even the darkest of the dark could never, never hide me from your spirit. The liberio e tangata fausame e vita ka umahi vada. When I think about how you created me, it is marvelous, beyond my understanding, and it's glorious, and in its beauty. O ki mou ai a kou mō whakataitaha I mai ki tau tōru e aha koe ni. Koe otua, Ane o mai i moa bea me halanga keheke heo e mo ui. Nei kai kia hataha e amanaki hangi e koe tau whaapo tala noa nai whaafai. Bea ue te kate moa e feo i noe ni. Na e ama fee fee. Ho mo whanonga o aku mai ke fo i point koe ni. When I ask that question, I sat and listened and marveled and amazed how God brought these two special projects of Him together. It's the most unlikely project that we ever think that will come together. And you know what I mean. But we sat there and just God, you are marvelous. Now, what do I have to hang about on my kit out tolu? Get out iloi, I mama luta and mogui. Kai kai iai, I otuana ne ho, I kaka talk and it out tolu. Now, move it, make it, I may have a potato. The hiri runga e otua. Mana wa do ho ko mai ko e tu ho e ne ma ki ki tau to ko e tu ai ha ha ko e tu ho e of. So the God of love who breathed God's breath through our nostrils breathe love into our inner being. It is love that holds us together intellectually, emotionally, and our heart, soul, and spirit. You take away the breath of God and the love of God from our hearts, you move the society. But you bring back love to the society, you merino the society. Taka omia ofa o tuko iho moloto mufabili. And all the chaotic forces that tries to separate you will have no power over you. Tāne ne I ke apsia e apostolo mo Paula. Ai whahinga iwi ko ia ku tala noa ki a Iesione mahe tolu vēs tāo no. He nā e ofa pēhea e ko tuaki mamani ko ia nā ne whuake. Ko rea ko ia ofa ko ia. O ki kai ko hinga ia ko e whanki ofa o ngā ake kau tāo o mui tau whine mui. O ku tō ai e kau whine mui toho lahi. Darling, I love you. That's not the love I'm talking about here. The love that I talk about in John 3:16, called offer. I adore with an unconditional love. There's no condition for the purity of God's love. Naika I loia he apostolo ko Paula. Ato ki tālo ma no tāi ai hala ki tāmas kusi. Ato ki āia Paula ne ilo. Ta koe nei kei ke ngāwea with the God of constant. He was involved with the forces of chaos to destroy the Christian church. Te hiri ho no whakatoka ngai au tāi ai. Ne toki āio ilo. Pia whakwai e Paula ipseri ke kakailo mā. Koi uho ia e toka te rine whakaristiani. Pea ui e kau skola toko lahi. That Paul's letter to the Christians in Rome is a letter of grace. Koi apostolo e keresi. He ne hao ne toki ilo. Ta koi o tua koe nā ne tau kawe I. It's not a God who brings chaos, but God who brings love into our midst. Tui hae e Paula o whakua hini maria o Hesoni na tau whanongu ki ai. O gui is the greatest hymn of love. Ko o whāku ne anga mongu mongu pe mo angarere. Ko o whāku ki ai tene meheka o wikai tene whaibeke o mongu moa. O wikai tene whakafuafuolahi o wikai tene whaitai tāo. Pea whakamatala I ai e Paula I he tāma koe ni ai wuko e mea gui ko ofa. Teka mau teke toko e ofaka ke replace ake ai o tua. Ko e o tua a wanga moku moku moangare rei. Ko e o tua a wikai tene meheka, a wikai tene whaipeke o mongoa. Te vita kau mahi mana.
The greatest of all is love. And this love comes from our personal relationship with our living God. Ogune ofeia, ofeina kitauto. Aosia kipe, aigi ipokokwe, uheye taure atonga mpehe. Tokamaki ho kafa. Tokamaki ho kafa kia nono oke ma. Ko hima rea ko ya. Ko tau ai ko ya tau malahu fama mufakatabu. Ko tau noko ki tau tolu aki ai faka apa apa. Kaka homo homo rewa ko tau malahu fama mufakatabu. Kaka homo homo ko hi ko ho kafa. Pe wei rewa rea ko e mai. Sione, ko kafa na mu homo. Ko fie mahu rewa ke faka mahu. Kaka toa ko to tau malahu. Moria i moto, nia moto faka apa apa. Te vita lau ma i wana. Puke ke maku o mo kafa. Taku mo ki mou. Ea au o tō ai o mo tako wala. Tō ai ai faka apa apa mo nia. Tau ka tō ai a hoi. Puke ke maku, ai no o koia. Koi no o koia. Koi ofa ai matua. Keep that waist belt, a girdle of love, in the very heart of your relationship. And I tell you, what you experience today, there's far more thousands of blessings are on the way. Tawangi to wan mai ngil tabu kina, moa, fononga ia, oi hala for all mo fononga ia. I wafa tamai, na maharo, na malaumari maatoni. Amen.
Tango ko atu ke whapapau, o e oma, mai, a imana tutana hunguru, kalolaini mai a, e a modelita Christopher Maka. Se kaila, ko tā whataha e ni he ao o e tua, mo e kakaini, ke whahonga te vita Christopher Maka, mo imana tutana hunguru, kalolaini mai a, I e māri aia ko te nō whoku mōru māru. Tāna e tūtu uni he taimi o kei hauhaua ai tangata mo e whiwhinei. Tā ko e whakatātā o e whu misteri, ko e te nō whu akaraisi, moho no siasi. O kuhā ko ne a māu oni ai māri. E nā iho no kātanga i a Christ, o ne whakalangilangi i hene whaiai e ne ulangi mana. Kārwi kāi ko nea ke ohonoa ki ai e a taha, e ke whai hamu munoa, ohane ko e mea wa inga. Kā ke whai toka, pia whakakau kau i, pia ihe loto atasia ki he otoa. Ke oa nā puli fōkia ngahi uhinga wa tūtu uni ko ia. Aia ko e taofi o auma o tau whahinga, te ke tūpua kone kina e kakai i he ama whakalotu. Ka e maa e mea te pū. Ke ai hape te koni aki e tau whononga i mamani. I helelei mo i kohi whatau osi. Ko nea ko ia ko hoko ai ki heni ai omo kaina. Ko ia, ka ai ha taho te ilo ki ha mea o to ton. Ke ta ofi ai a ena mari. Ke ne reami ki ai. Te kā ikai, ke ne lomo pē o taina. Te vita, mo ilai. O kouta mō antu ke te mōua, ke mō manatu te mō tutu i e a whakamāu, e a ihā e a kai mea kotohe. Ne fufu ilo ta. Ko ia ka pau ilo hea mo taha. Ha mea ka tonu ke ta ofia i hoko mali. Ta wane mo koe ke ke tala mai. Ke mo ilo pa. Ka te hala ni moe wholawholaha mai. O ki kai kawai ai o tu ane. Ta ki kai to tonu. E na mama. Oi whapatau. Oi mai. Te vita, Mr. Farmer. O pe lato ke māra e māna tu tāna hun hunu Karolaini Maia, koho lai fi whamā. Ke manono fo whātaha e whamā mā oni, o whātatau ke tūtu uni ai o tua. Te ke ofa ke tui. Mo ke whai whaapa ahta ke tui. Ka te ke tau ni ahi a mamaha. Moi nei mo ui lele. Ka te ke fuli tua ke se fine ko tōti. Ka ke nō whokoi, ke te ia te. Lola tonga mo I whatou mo ui. Koho lo tōi.
Koho lo tōi.
I mana tu tanga hukun, kalolai ni maia, O ku ke lato ke māua te vita, Christopher Amaka, ko hu se pāni ki whakamāu. Ke mona nofo, whakatāri e whakamāu mā oni, o whakatāu ke tūtu uni ai o tua. Te ke tāho fua ke te ia, mo ke tau ia. Mo ke ofa ke te ia, te ke whai whā apa apa ke te ia. O tau ia, ia na mahaki, Moi ne mo ui ele. Ka te ka fuli tua ke tangata kehe ko toani. Ka te nofo koe ke te ia. Lolo tona mo whatou mo ui. Koha loto o ia.
Koha loto o ia.
Ko haia mune whaaki. A imana tu tana hun hunu. Kalalai ne maia. E maari mo te vita. Mr. Pāmaka. Aimeni ke whakahaukuai e nā te whoto. The exchange of flowers.
Wow. Te vita Christopher Mark. O omi koe. Iwana, utama hunuhunu, kalolaine baia. Hoku waifi whakamāu, I he ahoni, te whai mā wai e. I he lele, e kō, e maumea, e masiva. I he mahaki, e mōhui. I ofa matau ki kōe, ka e oua, whakamāu vai, Āke taua e mate. Whakatatau I tūtu uni ai o tua. Oi mu whuakawa eni e te koe.
Wau, Iwana, tō tāma hukumu ka wai me raia. Ako omi koe te rita Christopher Waka. Omi koe mu Stefani te tāma hukumu. I ahoni ki te awhai mā wai pe. Ihe lelei, mokoi, ihe maumea, malastiva, ihe mokoi, mahaki, manooi, te ofa, motauhi, motau mokoa kia te koe, kai oa, ke whamalai, a ki tawa e mate. A whakatatau ki e tūtumu ni ai o toa, koe whokawa e ni kia te koe.
Mālo. Tai me me mama. Ia e nama. Tua ke tāpua ki mahe na mani. Tāpua ki moia, o kune ai ai mamā. Moia, o ai ki ai ai mamā. I huafa te mai, moi ā, moi lau mai rei mā.
Kauai hei mamani, koe whakailonga, kōwina anite, kōta whai. He huawha o te mai, moe ao, me lau mā rie mā rioi.
Ko ai e mamani, e whara i mama, e ko i nga nite, ko te whare. I e hoa whai ka mai, i au, e nga mani maa.
Ko ki nao tolo, ko whahau ko he aupua, ke oua i whakamāwai, i a tangata. Daimien, oi tutu, oi te elano, oi mari, e ono mea mari ka lighting of the unity candles. Ko te vita Christopher Maka, mo imana tutanga hunhunu, kalolaini maka. I huawha e tamai, mo e ao, mo e laumari e maonioni. Tāpua ki, o i family fo. Te vita Christopher Maka, mo imana tūtāna hunhunu kalolaini maka. Owha ke tāpa ki mo whamo ui, mo tauhi i ki mo ua e otuā koe tamai. Mo e otuā koe ao, mo e otuā koe laumāri e maan oni. Owha ke awhioleleia si homa ke dek mo ua. Te a whakafonu aki ki mo ua ngāhi tāpua ki whakalaumāri e kotoa pehe. Kauhi ke pehe ho mo whea ngāhi e mo ui koe ni. Ka mo māu e māma ka hao, ai mo oi taingata. Amen. ni ke fe ilo aki ai. Ai, eu no me amare.
Thank you.
ke sila e ko dalite o fa ka ko fa i e mo me mari a ke fa ha ko sa ka me mite o mo e ai
Fama opo opo ai mo mama ni koto ape mo pure ama koto ape
e mau inasi ke merino e apoi ofa whakao toa. Tā pua ki pai a iwana kau mate rita. Kau mālot pai a kau māsi ati. Ina sā teke. Teke ria o mau kumoi ati a Fiona. Kai tāpua ki na mai a Fiona. Tu ake hoko ai ua hako e tāpe e aho koini. Ke po whama oko oko e a Fiona aki a hoko o whā. Ke hifo e maulunga ke maula roko. Ke maula vena monu ai. Te kresi me moi tāpua ki o tofa e a Fiona. Ke maula doi o mau whai katoa pe. E wafa o sisu klaisi o mau teiki. O mau merino ama. O mau maani oni ama. O mau poto ama. Amen.
Ono, whā, noe, imi. Ka taki ke mo mea hake ke tau hiwa. O iau, ai ke lesi, wha atolonga, tui, mo amanaki, kai pulu atu pē, a ofa, e tolu, e tungani. Whakataki mo ona moko moko, i kai te whemeheka aki, tangi ke ona. Ka tawhitonga e ni langi e hake hafu ulo. Langi ia, a ofa tū ki mua, kei koe o tua, ko ofa ia, tālu me mua I mua. Amen. Thank you.
Ei, koe tua maafi maafi. Ai afiona nā ki ngāo he maula ki mātua. Ātā mamo iwi. O ke tāpua ki e ena nono fō. O whake ke hifo ke dek nāua e koloa aho ke le si. O whara tāpu i aki ki nāua e sino mwe la mare. Ke na nono fō fia fō whang ke osi ena mo ui. Ka e hoi fua i peho whitangalo i a dek nāua. Ei koe atua e tohame, mo aisake, mo se kope. Ai awhiona nā ke tāpua ki e nau nono fō. Ai kaupe te ria ke koea. Ke ke hifo pehe mai ho tāpua ki ke oho me ani. Kau hi ke na whai ho whinangalo. O nau fō mānua i pē i ho lalo kapakau. O mo ua ho o whāng. O a o ki ngata anga o ena mo ui. Ei ko ta mai au mau ei ko si su kalaisi. Ai awhiona nā ke whua ki ho alo. Ko i huse pāmiti o isiasi. O ne whua ki eia. E ne mo ui ko hi ko ia. Ke ke tuku mai ai anga ko ia ki hea mo me ani. Ko i hi ke o whai hono waifi e tangatani. Pea ke anga lele mo talango fua e whewhineni. Ke ono huse pāmiti. Kana whātou hoko ko e a e pule anga tangata. Ia sisu kalaisi ko mau whakamo ui e meni. Ko e kelesia e ko sisu kalaisi. Mo e ofa e otua. Mo e whehi e lau maari e maatani. Ke ia te vita Christopher Maka ia mo iwana tūtanga hunhunu. Karolaini Maka. Ai ongo kainga. Mo ki tau tolu ko toa be ia. O tangata. Amen.
Thank you. Your name be lifted higher above all. Now we'll exalt you. Now we'll exalt you. You're my healer, you're my strength, and I find rest in you, my comforter and friend. My heart exalts you. My heart exalts you. My pain no longer remains, and I will Jesus. call you Lord. Your name be lifted higher above all. I will exalt you. And I will exalt you.
Desire is to be.